gikan sa Purok Cuatro Kumawas atong dawaton si Sir Paul Anthony Medina.
That you.